Lesson 5. Vocabulary 1. Verbs. Continued.
Hosenya. Hosenya.
To destroy.
Sentse. Sentse.
Destroyed.
Hudira. Hudira.
To do.
Dirile. Dirile.
Did.
Honwa. Honwa.
To drink.
Nole. Nole.
Drank.
Hopakela. Hopakela.
To be early.
Paketsi. Paketsi.
Was early.
Hoja. Hoja.
To eat.
Jile. Jile.
Ate.
Hotsena. Hotsena.
To enter.
Tseni. Tseni.
Entered.
Hotlalosa. Hotlalosa.
To explain.
Tlalusitse. Tlalusitse.
Explained.
Go utlwa. Go utlwa.
To feel or to hear or to taste.
Utlwile. Utlwile.
Felt or heard or tasted.
Go fetsa. Go fetsa.
To finish.
Feditse. Feditse.
Finished.
Go fitlhela. Go fitlhela.
To find.
Fitlhetse. Fitlhetse.
Found.
Go baakanya. Go baakanya.
To fix or to prepare.
Baakantse. Baakantse.
Fixed or prepared.
Go itshwarela. Go itshwarela.
To forgive.
Itshwaretse. Itshwaretse.
Forgave.
Go bona. Go bona.
To see.
Bonye. Bonye.
Saw.
Go tsoga. Go tsoga.
To get up or to wake up.
Tsogile. Tsogile.
Got up or woke up.
Go fa. Go fa.
To give.
File. File.
Gave.
Go ya. Go ya.
To go.
Ile. Ile.
Went.
Go itumela. Go itumela.
To be happy.
Itumetse. Itumetse.
Was happy.
Go thusa. Go thusa.
To help.
Thusitse. Thusitse.
Helped.
Go tshwara. Go tshwara.
To hold.
Tshwere. Tshwere.
Held.
Go bolaya. Go bolaya.
To injure.
Bolaile. Bolaile.
Injured.
Go boloka. Go boloka.
To keep.
Bolukile. Bolukile.
Kept.
Go siama. Go siama.
To be kind.
Siame. Siame.
Was kind.
Go itse. Go itse.
To know.
Itsile.